Lana siqhubekela phambili ngama-rational exponent kanye namathetho yama-exponent. Lana sinikwe ukuthi sisebenzise ama-rational exponent kule sibalo lesi esinikezwe sona. La ngizoqala ngokuthi ngisiguqule ngifake ama-bracket, ngizoba no-64 on a phezu kwa 2^6 no b to the power 3 kanye no-6 to the power 9. Ngifake ama-bracket ngithi 1 ngaphansi kuka 3. Loku kufana ngqamashi nale cube root esithe sanikeza yona. Uma sengicedile ukwenza kanjalo, le ngizobeka kokunye nokunye ukuthi kube no 1 ngaphansi kuka 3. La ngizoba no 64, 1 ngaphansi kuka 3 kanye no a to the power 6 on 1 ngaphansi kuka 3 kanye no b to the power 3 on 1 ngaphansi kuka 3 kanye no c to the power 9 on 1 ngaphansi kuka 3. Uma sesenzile kanjalo, sizogxila la kule nombolo esithe sanikezwa yona, u-64. Lo-64 lo kufana nokuthi kuno-4 to the power 3 lo engimbhalile. Kodwa singenza ngenye indlela futhi sizame uku-factorize, uzokwazi ukubona kahle futhi ukwazi nokuthola impendulo elungile. Lana ngizothi kulo-64 kufana nokuthi la ngino-2 engizomphinda ngo-32, no-2 engizomphinda ngo-16, ngino-2 engizomphinda ngo-8, no-2 engizomphinda ngo-4 kanye no-2 engizomphinda ngo-2. Uma sibala lo-2 bethu laba bayisithupha, into esingayenza ukuthi sipha ahlanganise lo-2 lo, sizokwazi ukuthola impendulo elungile. La sino-2 abanta abayisithupha, loko kuzosinika impendulo. Singabahlanganisa lo-2 ngihlanganise ngibe no-4 abantathu la, njengoba sengifactorizile. Uma sengicedile lapho, impendulo engizoyithola uma ngihlanganisa lo-2 ngibe nabo-4 abantathu, ngizothi yothola u-4 to the power 3. Zothola four to the power 3. Lo four lo to the power 3 ngizomhlanganisa nalo 1 lo on no 3 ngaphansi, bene ngizothola ngu-4 to the power 3 ongaphansi kuka 3. Uma sengicedile ngidlulela phambili la gu-a to the power 6 lo ngizomphinda ngo-a to the power 6 imphinde ngo-1, ngizothola u-6 ongaphansi kuka-3. Bese ngiqhubekela phambili la ku-b to the power 3. Lo b to the power 3 lo b ngizomphinda ngo-1 ongaphansi kuka-3, ngizothola u-3 ongaphansi kuka-3. Bese leyo yokugcina le u-c to the power 9. C to the power 9 ngizomphinda ngo-1 ongaphansi kuka-3, ngizothola u-C to the power 9 ongaphansi kuka-3. Uma sengicedile ukwenza kanjalo la, ngizogxila kuloku engithe ngakuthola. Loku kuyasulelana, ngizothola u-1, zovele kube no-4 oyedwa. Lana-ke engizokuthola, ngizothola u-2 ngimbhale A to the power 2, la ku-B ngizothola u-B nje kuphela ngoba ziyasulelana. Bese ekugcineni lo 9 ongaphansi kuka-3, impendulo engizoyithola ngu-3. Manje ngizoba no-C to the power 3. Le impendulo esithe sayithola. Ngiyabonga.